Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri mikro. Muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera kuyavugwa muri Ukraine. Presidansi ya Ukraine yavuze ko umushikiranganji wa Leta Zumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin bari Kiev muri Ukraine ejo ku munsi w'Imana. Rubaye urugendo rwa mbere rwo ku rwego rwo hejuru rwakozwe n'abategetsi ba Amerika kuva Uburusiya butera Ukraine haraheze amezi abiri. Uru rugendo rw'umushikiranganji Anthony Blinken hamwe na Lloyd Austin rubaye mu gihe iyi ntambara yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatatu, aho abimaze guhitana baharurwa mu bihumbi hamwe n'amamiliyoni yatejejwe ingo zabo. Umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Oleksiy Arestovich yavuze ko perezida Volodymyr Zelensky yabonanye n'abo bategetsi babiri ba Amerika ejo ku munsi w'Imana mu gihe igisagara cya Mariupol gisa n'icyaguye mu minwe y'Uburusiya, kandi mu gihe Ukraine ivuga ko ikeneye ibigwanisho byo gusatira Uburusiya. Uru rugendo rwari rwagizwe ibanga na Amerika, kandi ibyaruvugiwemo gushika ubu ntibiramenyekana. Inyuma y'uru rugendo rwa Blinken na Austin, perezida Zelensky ategekanya kandi ku munsi wa kane kuzobonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Antonio Guterres ategekanya kandi kubonana na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan i Ankara ku mugwa mukuru wa Turukiya. Kuri uyu munsi wa mbere azobonane kandi na perezida Putin i Moscow ejo ku munsi wa kabiri. Mu Faransa, perezida Emmanuel Macron yarongeye gutorwa kuzorongora ico gihugu hari ejo ku munsi w'Imana. Yatsinze uwo bari bahanganye Marine Le Pen ku majwi 58 n'ibice 2%. Perezida Macron yahabwa amahirwe yo gutsinda ku majwi 58% kubiyandikije gutora, mu gihe Le Pen nawe yahabwa amajwi 42% mu biharuro byashyizwe hagaragara n'amashyirahamwe akurikirana iby'amatora. Perezida Emmanuel Macron abaye umuperezida wa mbere w'Ubufaransa atsindiye manda ya kabiri mu myaka 20 irangiye. Perezida Macron w'imyaka 44 y'amavuko aracyafise urugendo muri politike yiwe muri iyi manda ya kabiri atorewe. Ugo rugendo rugatangurira ku matora y'abashingamateka amurindiriye mu kwezi kwa gatandatu, ahatazi yuko azoronka abashingamateka benshi kugira indoto z'ibyo yifuza kuzohindura mu Faransa zizoshikweko. Ibiharuro ntabanduka by'aya matora byitezwe kwemezwa neza na neza kuri uyu munsi wa mbere. Mu ijambo ryiwe ryo kwigina iyi ntsinzi yashikirije aho yari ku kibanza c'iratiro cya Tour Eiffel ku mugwa mukuru Paris, perezida Macron yaremeye ko azotorera umuti ishavu ry'abashikiye uwo yatsinze. Avuga ko iki kiringo gishashe kidakwiye kubandanya nk'igihitiye mu myaka 5 amaze ku butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve mu makungu tuje ku mugabane wa Afrika, igisirikare cya Mali gitangaza ko abasirikare bacu batandatu baguye mu bitero intagondwa zagavye ku makambi 3, 20 nabo barakomereka. Itangazo ryasohowe n'intwazangabo za Mali rivuga ko ikambi zatewe n'imodoka z'abakamikazi zarimwo ibibombe arizo mu bisagara bya Sevare, igisagara cya Niono hamwe n'igisagara cya Bafo. Hambavu y'abahasize ubuzima n'abakomeretse, indege ya kajugujugu ya Mali nayo yarononekaye. Sevare iri mu bisagara byatewe kandi n'igisagara kiri mu karere kitwa Mopti muri Mali cyahoze gifatwa nk'ikirindiro gikuru cy'umugwi G5 Sahel wahozemo ingabo za Burkina Faso, Chad na Mali, Mauritania na Niger zari zagiye hamwe mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba. ahandi havuga ubwicanyi ni muri Nigeri. Muri Nigeria aho abantu bashika 110 bamaze kumenyekana ko bafuye mu manuko bw'ico gihugu igihinguriro cikura ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko ryasha ku munsi wa gatanu. Igisata kijeje gutabara cavuze ko abo bantu benshi basandavye inyuma yo gukomereka bikomeye. Igipolisi cavuze ko iki kibanza cahiye kiri hagati y'amareta ya Rivers hamwe ni leta ya Imo acukurwamwo ibitoro. Perezida Buhari yaciye ategeka ibigo bijejwe umutekano n'ibijejwe guperereza kongereza inguvu mu kugara amacukuriro y'ibitoro yose akorera mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Isanganya ry'umuriro ku miringoti y'ibitoro muri Nigeria ryahitanye abantu benshi ryabereye mu gisagara cya Jesse kiri mu bumanuko bw'igihugu mu kwezi kw'icumi 1998 aho abafuye ari abanyagihugu barenga igihumbi. Mu kurangiza muri Sudani, abantu bashika 168 baraye bishwe mu murwano yabaye hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu ntara ya Darfur ya Sudani ejo ku munsi w'Imana. Imigwano yatanguye ku munsi wa gatanu mu ntara ya Krink mu burengero bwa Darfur nk'uko byavuzwe na Adam Regal, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'impunzi n'abakuwe mu byabo muri Darfur, rikaba ari ishyirahamwe ry'abagiraneza ryigenga. Intambara hagati y'abenegihugu muri Darfur yatanguye mu 2023 aho mu kwezi kw'icumi umwaka uheze abafuye babaye benshi ku mvo z'amatati y'amatongo, amatati hagati y'ibitungwa hamwe n'amatati y'amazi hagati y'amoko agize ako karere.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio truvewa akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Abigisha bo mu gihugu cy'u Rwanda basaba leta kugira icikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ry'ibiciro by'ivyankenerwa bitandukanye.
Aya mafaranga rwose ubu ngubu kuyafata ukavuga ngo ugiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve, mbese birakabije cyane. Niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi, ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze urugero.
Aba ni bamwe mu bigisha mu mashuri abanza mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi naho muri make abarovyi barasabirwa kuziganirizwa kugira ngo bazoronke ikibafasha bageze mu zabukuru. Ano makuru yose turayarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Abarimu bagwiriyemo abigisha mu mashuri atangura mu Rwanda bahangayikishijwe no kudashobora kwishura ivyangombwa nkenerwa bibafasha kubaho, basaba leta kugira ico ikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro y'ivyankenerwa. Umenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye na bamwe muri abo bigisha maze adutegura ino nkuru.
Iyi nzu ikodesha amafaranga 15,000, ariko mu mushahara mpembwa ukuyemo 15,000 ugakuramo.
Mu gihe cy'akaruhuko ka saa sita, Bizimana Emmanuel, umwe mu barimu wo mu mashuri abanza mu karere ka Rusizi, ijwi rya Amerika tumusanze iwe mu rugo, aduhaye ikaze mu nzu y'icyumba kimwe na saro, adutereye agatebe imbere y'akameza kariho ibitabo bigaragara ko yifashisha mu gutegura amasomo, maze atwemerera ko tuganira.
Ipantaro ugiye kuguramo ishati ntago byavamo cyane nkatwe dukodesha. Aya mafaranga rwose ubu ngubu kuyafata ukavuga ngo ugiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve, mbese birakabije cyane. Niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi, ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze urugero.
Mu Rwanda kuri ubu umushahara w'ukwezi mwarimu wigisha mu mashuri abanza ugitangira akazi ahabwa nyuma yo gukuraho imisoro n'imisanzu itandukanye usaga hagati 50,000 mu mafaranga y'u Rwanda. bitewe n'uko amaze umwaka umwe muri aka kazi, ayo ni nayo Bizimana ahabwa. Muri iki gihe ibiciro bikomeza gutumbagira, ariko akavuga ko uyu mushahara utakibasha no kugura bike mu by'ibanze we n'umugore n'umwana umwe bakenera mu rugo.
Yewe n'igikoma duha umwana akenshi nta n'isukari birimo, kuko urabona nta n'isukari igeze. Twayiguraga amafaranga 1,000, none ubu ngubu karitsiye ndimo uyibona kuri 2,500. Ubwo bivuze ngo twabaye tuyihagaritse ni ukugenda nyine, niba ari ibiyiko bibiri uguze ugashyira mu cy'umwana wowe icyo uranywa nyine ukakinyweraho cyangwa ukanakihorera, kuko urebye aho ibintu bigeze birenze ukwemera.
Tuvuye aha kwa Bizimana twerekeje ku kigo cy'amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 mu wundi murenge utandukanye n'uwo mwarimu Bizimana yigishamo. Aha, Ijwi ry'Amerika hasanze undi mwarimu wemeye kutuganiriza, ariko adusabye kudatangaza imyirondoro ye, turabimwemerera. Duhisemo kumuhimba Kabanda. Bitandukanye na Bizimana ukiri mushya mu kazi, Kabanda we izina twamuhimbye. Amaze imyaka isaga 20 yigisha.
Ntabwo umushahara wa mwarimu uhuye rwose n'ibiciro biri ku masoko. Urugero nko mu 2000 cyangwa se igihe cyo 1998, umwarimu yashoboraga guhembwa nk'14,000, ariko ibati rigura 450. Urumva amabati ugabanyije wasangamo nk'amabati nka 35. Ubu ngubu mwarimu uhembwa amafaranga 50,000 ugabanyije n'ibati n'8,000, ubwo harimo nk'amabati agera mu 9 gutyo. Biragaragaza ko umushahara mwarimu ahembwa muri kino gihe utajyanye n'ibiciro biri ku masoko.
Hamwe n'ubwo burambe, umushahara wa mwarimu twahimbye Kabanda ku mpamvu z'umutekano we, wo wisumbuye kuwa mugenzi we, kuko wahembwa asaga hagati 90,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Icyakora nawe ubuzima imuhira ntibumworoheye. Mu gihe abana bamaze iminsi 3 batangiye amasomo y'igihembwe cya 3, uwe wiga acumbikirwa mu ishuri rya leta na n'ubu aracyari mu rugo ku mpamvu zo kubura amikoro.
Ntaragenda kwiga, ariko kugeza na n'ubu ndi kwibaza uko byagenda bikanyobera. Ubwo nuko nguko bimeze, kandi urumva niba ngiyenda ashobora kubona ubuzima bwo kurira umwana ni ikibazo nyine gikomeye cyane. Urumva ko psychologically nange uretse morali yindi umuntu aba ashobora kugira, urumva bigira impact mu mutwe, hari ikintu biba bigabanyijeho kuri morale.
Kugira ngo abashe kubona aho gutuza umuryango, ku nguzanyo 3 zishobora gutangwa na mwarimu Sako banki y'abarimu bo mu Rwanda, uyu mwarimu twahimbye Kabanda afiteme 2 yishyura buri kwezi, ku buryo arenga 1/2 cy'umushahara we asigara muri banki. Ni ubuzima asangiye na benshi muri bagenzi be bahuje umwuga, ku buryo hari n'abo ukwezi gushira bagacyura mu rugo amafaranga atageze ku 500,000 y'u Rwanda kubera kwishyura inguzanyo.
Niba ufite inguzanyo ebyiri, ufite avance sur salaire ukagira ingoboka, icyo gihe ukanasaba kenze, ushobora gusanga umwarimu uhembwa amafaranga 50,000 na bingahe, akahembwa nk'2,000 akaba ariyo umushahara ategereje ku kwezi. Icyo ngicyo kiriho.
Aba barezi bombi bagasaba ko hamwe n'iri zamuka rikabije ry'ibiciro hakwiye gutekerezwa uburyo umushahara wa mwarimu wahuzwa n'aho ibihe bigeze.
Leta yareba icyo ikora ikazamura umushahara wa mwarimu, cyangwa se ikareba cya kigega nzahura bukungu igashyiramo amafaranga yunganira mwarimu, kuko aho ibintu bigeze byaturenze twacanganyukiwe, mbese buryo umuntu ajya kuvuga yashize.
Nk'uko mu mpande zose bagenda bashakisha ibisubizo, ntibarebe koko uburyo ki mwarimu ubuzima bwe bwazamukaho.
Ijwi ry'Amerika yagerageje kubaza muri Minisiteri y'Uburezi niba hari igiteganyirizwa abarimu cyabafasha guhangana n'aho ibiciro bigeze ku isoko, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro twahamagaye Madamu wa Maria Valentine utegeka iyi minisiteri ntiyitabaga. Yewe n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ngendanwa, kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Mu Rwanda, abarimu bari mu bagize umubare munini w'abakozi ba Leta. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi yo kugera mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka yagaragazaga ko bose hamwe abigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagera ku 100,000. Inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zivuga ko hari politiki yo kuzamura umushahara wa mwarimu gahoro gahoro no gushyiraho uburyo bwo kumwunganira nk'inguzanyo zamufasha gukora imishinga iciriritse yunganira uyu mushahara. Icyakora ku bakora uyu mwuga bagasanga guhuza imicungire ya bene iyo mishinga n'akazi kabo kabasaba gukora iminsi yose bigoranye. Temistocle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, ishyirahamwe ritunganiriza kazoza abakozi INSS mu mfunyafunyo rihamagarira abakoresha mu gisata c'uburovyi gutangira intererano abo bakoresha ni mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi rivuga ko abakozi barenga 60% badatangirwa intererano izo bafasha mu zabukuru inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashijemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Thierry Yves Ndayishimiye.
Ishirahamwe INSS ritegekaniriza kazoza abakozi ryatanguje kuva mu ntango z'uno mwaka w'2022 isekeza ryo guhimiriza abakoresha. Iryo sekeza n'iryo kubasaba gutangira intererano za buri kwezi abo bakoresha. Nkuko Jean Petit Ndikumasabo ajejwe injira ry'abakozi muri INSS yabibwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ariko rero abakora umwuga w'uburobyi nibemera ibyo basabwa n'ishirahamwe INSS kumva babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga, ayo mezi rero nayo ne aba misi mike. Rero niyo mpamvu naka kazi kacu saka kontra uno munsi umukozi uramurira INSS ugaca ejo mukavana
muravye nta mushahara afise ku kwezi. Donc ariko ibonetse bavuye kuri bakakizana muragira depense bisite mukabigabana n'abarovyi.
Ishirahamwe INSS risaba abarongo ibyo bita ibipe gutangira buri murobyi bakoresha intererano ya buri kwezi ingana n'5,200 mu mafaranga y'amarundi. Abakoresha abarobyi kumwe hawa kajaga muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura babwiye bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko badatahura ingingo ya INSS.
Hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiye ko bizo bintu bafatiye ko vy'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mwe habacu wakajaga umwanya muri namezi menshi abaruje turabura dusanga amezi 3 amezi 2 iyo duparve na kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagacwa tubwira ngo tuzo gukotereza umurovyi ku kwezi kandi umwaka hose natwo mwaka hari usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi 2 cyangwa amezi 3.
Ishirahamwe ryo gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi rimenyesha ko abo bakora umwuga w'uburobyi basiguriwe bihagije amategeko ngendegwako. Jean Petit Ndikumasabo ajejwe injira ry'abakozi mu ishirahamwe INSS yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ibyo bari barasezeranye n'abakora umwuga w'uburobyi.
Novuga nk'iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu 2020 twaciye tugira amanama yo kuba sigurira ibiri muri ritegeko kugira babe baritegura. Turabisigura turi kumwe n'ababarongoye, turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya kumyeha, hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovye n'abapatron pêcheur bahati. Kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ibyo twumvikana.
Ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi riranegura ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashirahamwe abategekaniriza kazoza. Joseph Muhutu arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko barenga 68% badatangirwa izo ntererano. Avunira kagohe ishirahamwe INSS kugira ico rikoze.
Turavye abakozi bariho ubu barenga 212,000 248. Murabo 188,081 nibo batangira abakozi intererano, mu gihe 131,647.9% badatanga intererano y'abakozi. Iryo ni kosa cyane rikomeye. Nibaza rero ko INSS yotegerezwa kwishuza ayo mafaranga ikaheza ikaraba nuko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bufatika ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa.
Abakora umwuga w'uburobyi mu ntara zitandukanye z'igihugu bababa 15,400 nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ry'abarobyi mu Burundi. Gabriel Butoyi arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora uwo mwuga w'uburobyi kwitabira ku kamu ko kwiziganiriza kazoza kabo bazikora ko bamaze gukukuruka mu kazi.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Congo zivuga ko zifise ikibazo cyo kuronka ibipapuro vya transfer bizihesha kuja kuvurirwa hanze ya territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inkuru imenyesha makuru Ijwi ry'Amerika, Vedaste Ngabo ari uvira.
Aba Barundi bivuriza ku ivuriro ryo mu nkambi no ku kigo nderabuzima cya Rusenda ndetse no ku bitaro bya Nundu bavuga yuko bibagora guhabwa za transfer zo kujya kwivuriza Bukavu na Uvira. Jimmy Bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda, aragaruka kuri iki kibazo kiraje inshinga bamwe mu bagwayo mu Rusenda.
Nkuko bisanzwe bimeze, umuntu yagwaye aritura ikigo cy'ubuvuzi bita Poste de Sante iyo binaniranye akamanuka hajya hepfo kuri Centre de Sante hanyuma binaniranye bakamurungika inundu icyo gihe rero yageze inundu naho hari gihe bishika bikananirana bigasaba yuko bamwungururiza ku bindi bitaro bashoboye kumukurikirana ubwo bugwayi bwiwe bukire rero muri icyo gihe harabi ikibazo gikomeye cyane harabi ikibazo gikomeye kuko mu kumwunguruza haseri rafatira ku buryo ibifise barashobora kureka umuntu babona yuko yokira ariko kubera amafaranga yo muvura babonye ari menshi bakamugarukana mu nkambi kuza kurorererayo urufu kumbure
Manirakiza Vince ni mvuze muri village ya 13 afite ubugwayi bwo munda musabwa kwa bagu avuga yuko yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Uvira cyangwa bya Ukavu
nagize ikibazo cy'ubugwayi bwo munda aho natarataje ndaje kwa muganga poste de santé twegereye ndagenda inshuro zine zose centre de santé hanze y'ikambi ndagenda inshuro zitatu zose aho bagerageje ku kuma reference ija ku bitaro bikuru by'inundu aho nabaye hospitalize hafi indwi zibiri mugabo biranga cha kibazo cy'ikuma ni kwa kundi nyene ndagaruka aho kugira ngo bandungike imbere kumbure ku bindi bitaro biteye imbere bashima kungarukana mu nkambi
Nzayihayo Matias agenda n'ubumuga avuga yuko usibye kudahabwa za transfer zo kujya kwivuriza ahandi atari muri fees bafite n'ikibazo cy'imbago n'amakinga y'abagenda n'ubumuga zashaje ariko bakaba tarabaheze izindi
umuntu agenda n'ubumuga wenyine ngaha twajufise transfer yo kuva ngaha nibukavu cyane nibuviye kuzidisaha mabeki ya duhereye ko ingorane dufise nizirezire kuko tutanafise n'ahantu dushobora kwitura
si mu nkambi ya Rusenda honyine impunzi zifite ikibazo cyo kubona za transfer zibajyana kwivuriza hanze ya territoire ya Fizi ahubwo ni impunzi zo mu nkambi ya Mulongwe zifite icyo kibazo Nyabenda Alex afite ubugwayi bw'umutima yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Bukavu
yewe nafashwe n'ubugwayi ubugwayi bw'umutima ntabwo yari genyine bamaze transfer yo kujya kuvurirwa Bukavu ya mbere barantwara baragenda abantu buvira uvira inyandikira yindi transfer yo kugenda Bukavu Bukavu sinagiye n'uwo twari kumwe hariho n'abantu bihungura mwumva impunzi zirahunguka zihunguka kubera kubura ubuvuzi akavuga ati umenga nshitse mu Burundi novugwa no kuvuga mukanje ajya kurimira amahera akazana akangurira utudawa abana ntibarya n'isombe barya bitagira umunyu
umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu kambi ya Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko bakomeje gukora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo cy'izi impunzi zifuza kuvurirwa handi zibone transfer
igihwaro cyo kuvugira turagikora kandi aho tuvuga ni muri haseri no muri senere sene ni serukira leta aho habiri nto dushikitsa ijwi ryacu kugira ngo barabe yuko bogira icyo badufasha kuri abo bantu
twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo ntibyadukundira ariko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi atubwira ko iki kibazo cya transferi gishobora kuba gitegwa n'uko ishyirahamwe rya rishinzwe ubuzima rya ADES ryasimbujwe bityo ishyirahamwe rishasha ryarisimbuwe rikaba ritaratangira gutanga za transfer Veda Singapore ku bwa Dejwi rya Amerika uvira mu ntara y'Kivuye
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho mu gisata cha sport naho duhereye mu Rwanda ekipe ya APR FC iracara imbere ku rutonde rw'agategekanyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu ciciro ca mbere mu Rwanda inyuma y'umunsi wa 24 w'imikino Jean-Claude Munyandinda atubwira ibindi
Mu mpera z'icyumweru gishize, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yarigeze ku munsi wa 24 kwa gatanu habaye imikino ibiri. Kuri Stade Kamarampaka i Rusizi, ikipe ya Espoir FC yatsinze Rutsiro FC bitego 3-1, Gorilla FC nayo itsinda Gasogi United bitego 3-1 kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Ejo ni kwa gatandatu habaye imikino ine. Musanze FC yatsinze Gicumbi FC igitego 1 ku busa kuri Stade Ubworoherane Musanze. Icyo gitego 1 ku busa kandi nicyo Rayon Sports yatsinze AS Kigali kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Ni nako byagenze kuri Stade y'Ingoma mu ntara y'Uburasirazuba kuko ikipe ya Bugesera FC yahatsindiye Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa. Undi mukino wabonetsemo igitego kimwe ku busa nuwo Etincelles FC yatsinze Police FC kuri Stade Umuganda y'i Rubavu. Ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri yombi ibera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa sita n'igice, ikipe ya APR FC yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa. Guhera saa cyenda hakurikiyeho umukino wa kabiri nawo urangira ikipe ya Kiyovu Sport itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Nyuma y'umunsi wa 24 wa shampiyona, ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere iracyari APR FC ifite amanota 58, ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri ifite amanota 53, Rayon Sport ikaza ari ya gatatu n'amanota 41, ikipe ya kane ni Mukura Victory Sport ifite amanota 38, AS Kigali ni ya gatanu n'amanota 37. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Musanze FC ifite amanota 35, Police FC ikurikira ku mwanya wa karindwi nayo ifite amanota 35, ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota 33, Marine FC ikaza ku mwanya wa cyenda n'amanota 29. Ku mwanya wa cumi turahasanga Gasogi United ifite amanota 26, Bugesera FC nayo ifite amanota 26 ikaza ari ya 11. Ku mwanya wa 12 hari Etincelles FC ifite amanota 25, Rutsiro FC ifite amanota 28 ikaza ari ya 13. Ikipe ya 14 ni Gorilla FC nayo ifite amanota 28, Etoile de l'Est iza ku mwanya wa 15 n'amanota 20. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 16. Tukiri mu mupira w'amaguru, u Rwanda rwamaze kumenya andi makipe y'ibihugu bazaba bari kumwe mu mikino y'amajonjoro mu matsinda mu guhatana itike kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Cote d'Ivoire. Muri tombora yabereye muri Afurika y'Epfo, Amavubi y'u Rwanda yisanze mu itsinda rya 12 hamwe na Senegal, Benin na Mozambique. Muri aya makipe ane y'ibihugu ariyo Amavubi y'u Rwanda, Intare za Senegal, Inkima za Benin n'Inzoka z'Ubumara za Mozambique, hagomba kubonekamo amakipe abiri azerekeza muri Kane mu mpeshyi y'umwaka utaha. Kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Haruna Niyonzima avuga ko ari urugamba rutoroshye, ariko kandi nanone ngo byose birashoboka.
Icyo navuga ni uko iryo tsinda ntabwo ryoroshye, ntabwo ryoroshye, ariko twiteguye neza, tukitegura kare, abantu bakaba serious, ibintu byose birashoboka. Gusa wenda icyo navuga ni uko urebye Senegal, urebye Mozambique, urebye iyo Bene, izo ekipe ni ekipe zose twagiye dukina nazo, ntabwo ari ekipe zoroshye, ni ekipe ubona zifite aho zimaze kugera muri football. Ariko urabizi muri football y'ubu ngubu ibintu byose ni ukwitegura, witeguye neza ndetse bagashyiraho n'iyo ambisiyo, ibintu byose birashoboka nk'uko mwari mbivuga.
Mu mukino w'ikubitiro w'aya majonjora, Amavubi y'u Rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya Mozambique, umukino uzabera i Maputo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze. Mu Burundi, umurwi wa Dinamo ni wo waraye utahukanye igikombe c'inkino zibanziriza ihiganwa rya basketball, utsinze Lezipo ku manota 67 kuri 58. Inkuru tubaza Desire Hatungimana.
Kuno w'Imana niho inkino zitangura ihiganwa rya basketball mu Burundi byarangira ritahukanywe n'umugwi wa Dinamo. Umugwi wari umaze iminsi utifashe neza, ariko ukaba watangaje abantu mu gutahukana urwo rukino rwa nyuma, utsinze umugwi wa Lezipo ku manota 67 kuri 58. Karakanyamuneza ntangere rero muri Dinamo kubona basubira kwisubiza ibikombe mu gihe abantu benshi bari bamaze kubakura ku intoke. Olivier Ndayiragije amenyereza umugwi wa Dinamo amenyesha igituma bari baryohewe n'icyatumye bashikira insinzi yo kuri no w'Imana.
Uko turaba aho twavuye naho turiko turaja buhoro turiko turabona ko umugwi uri kuhinga uri kuritegura neza kuja muri mafaze ya shampiyona tugira ya Viva. Nibaza ko iyi ntsinzi itweretse aho tugeze, ama ikatwereka ko naho twatsinze hari akantu duteza kukosora kugira tubandanye turonka izi ntsinzi.
Naho rero batahukanye icyo gikombe, Olivier Ndayiragije abona yuko hakiri byinshi byo gukosora muri uwo mugwi na rya ihiganwa ry'Uburundi bwose muri basketball rigiye gutangura ku munsi wa gatandatu w'ino ndwi dutangiye.
Tugiye kugerageza muri intege defense cyane cyane yacu, kuko uravye nk'ubu na match ya iheruka, match ya kuwa gatandatu, urabona ko karta ya mbere na karta ya kabiri baturusha amanota menshi, baraturusha amanota menshi, tukibaza igituma. Rero n'uno munsi wabanye byatubaye ko rero nibyo tugiye kwiga cyane cyane kuri defense yacu. Turaba ingene tuza muri defense turi determine, tukurikiza amategeko, amakonsigne, tukagerageza kwibutsa, tukaguma tubibutsa defense ingene aho bahagarara n'ingene bategereza kugira amakuvertire.
Nshimira Imana Christian wewe amenyereza umugwi wa Lezipo, uwo mumenyereza yigeze kuba akinira umugwi wa New Star, akaba yaranawumenyereje amenyesha yuko barushijwe, ariko akavuga yuko na cyane cyane igice cya kabiri aricyo cyabakoze ko
bojene bazanye yuko atatangiye ikintu kinini cyabuze. Ubwo ugiye kuraba badutsinze muri deuxième partie bisigura yuko habaye manque de concentration Peut-être ne vas-y pas fatigué. Alors chez ma tactique à défense, tu t'as pris qui j'ai pour toi première partie. Vas-y qu'on est fait fatigué. Alors moi qu'on a eu une action plus quoi ça tient. Et qui n'est qui nous va doucir dire qu'on est qui nous bita comme passe extérieur. Moi qui la gaza qui pénètre, tu gagnes tu couges, tu gagnes ma help. Marie Marie qui cherche pas sur la hanse. Ma tire à toi pour que ça engavara y aller ici. Ne vas-y pas sur détails à venir. Ça civilisa. Konzariko tu gagnes au sol.
Ngomenyako higanwa ry'Uburundi bwose rizotangura ku munsi wa gatandatu none dukatanguye urukino rwo kugurura iryo higanwa rukazohuza umugwi w'urunani utana mu mitwe na New Star Desire Atungimana Kigali ijwi rya America
ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranigo mu byo muri mu byose naho ubutaha